Imagine if you could listen to the actual orchestra that was playing like Beethoven's Fifth Symphony.
Oh shit, that's crazy!
Imagine, bro.
Wow.
Also being in context.
That's crazy.
Never having heard The Doors.
Wow.
Never having heard Hendrix.
People cough. Yeah, right.
Never having heard any of that. Only being in that era.
Wow.
And sitting in the audience. Da 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 da. Da 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 da